Chugumo, a platform very powerful in our time. Sibonga kakhulu nakumfowethu uMayise esaphumile ukuthi asikhonze ngendlela eso powerful. Isikhathi leso equipa kwe-army kaNkulunkulu, irrespective of our denominations. So ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ngale platform God also is busy destroying the denominational walls so that the body of Christ may be one. Praise the Lord. Sizawusha ujamulude empondweni ke ngenxa yesikhathi. Ngicela ke sifunde izwi lenkosi incwadi just two books. Sizofunda ku second book of Timothy chapter 2 verse number 2. And also we are going to read Luke chapter 1 verse number 1. Those two scriptures then sizawubeka nje kafushane in 15 minutes bese sihlala phansi because of our time. Second book of Timothy chapter 2 verse number 2.
Verse number 2. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi. Lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo abaza kuba namandla ukufundisa nabanye.
And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men. That is my topic for this night or morning, I'm not sure. We're going to speak about faithful men. Commit these, not to anyone. Izinto ezwe kimi Timothy, phakathi kofakazi abaningi, take the very same things. Ungazidlulisi nombane kodwa zidlulise kubantu abathembekile abazoba namandla futhi nabo ukwenze njalo bazithathe zinjalo undiluted baziyise futhi to the next generation. And nakulo generation faithful men must arise to take those things that must not change zadluliswe futhi to the next generation. Glory to God. Ake sivala amehlo. Baba wethu namandla onke siyabonga. Ila mandoshala mahama sukapala. Izwi lakho liyaphila. Izwi lakho liyadala. Izwi lakho linguwe. Aliguquki from generation to generation. Ingakho Nkosi umbhalo wamaHebheru uthi you remain the same God yesterday, today and forever. Siyabonga Baba, speak to us. Nanamhlanje wenzele igama lakho udumo. In Jesus' mighty name, amen. Ngiyacela bathandekayo, ngiyazi ukuthi sekusentathakusa. Kodwa ngicela indlebe yenu. Mhlawumbe ngeke ngivuthe. Kodwa ngifuna ukuba ngethembeke njengoba ngizokhuluma ngabathembekile nje. I'm afraid I can to pass this message as it is. Now, upon Lanage, Uma eti izinto ozizwe kimi phakathi kofakazi abaningi. Take the very same things. Uzadlulisele kwabanye abathembekile. He's not speaking about his sermons. He's not speaking about his preaching. Or sermons, if I may put it in that way. Alibonga malika Jesu. Kunezinto ezizinkolelo zebandla labapostoli, the New Testament church. Doctrinal beliefs. Kungamele zishintshe izinto that sustains the church. Izinto ezenza ibandla likaKristu libe effective throughout generation. Libe effective, libe successful. Now, ibandla ke alisustainwa ngama sermons. Elika Christ. Alisustainwa nangama revelations mahle. Kula kunezinto ezimise ibandla maliqala. Alibonge igama lika Jesu. Okufana ukuthi lezo zinto ezimise ibandla sazi ukuthi azinakuguquka. Kumele lezo zinto zithathwe zidluliswe to the next generation. Zithathwe ngabazothembeka. Uyazama ukukhanyisa lapha uLuke chapter 1. Ngizomfunda mina. ULuke chapter 1 verse number 1 up to verse number 3, but I'll read only one verse. Uthi, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. Kunezinto that are most surely believed among us as a church, as a body of Jesus Christ. Ilezo zinto ke ufana ukuthi zadluliswe from generation to generation. Zadluliswe zi undiluted. Uthi kupho izinto lezi esikholelwa kuzo. Webazalwane, asibi munye ngokusonta ndawonye. As a church of Jesus Christ, siba munye. Into esihlanganisayo sibe munye. Sihlanganiswa yilezo zinto that are surely believed among us. Umikholwa into engikholwa kuyona simunye. Akudingi ukuthi uzosonta nami. Umumi kuma doctrines engimikuwona, we are one. Ibandla likaKristu lihlanganiswa yilezo zinto athi uLuke la. Those things are things that are surely believed among us. Kunezinto ebezingama priorities abapostoli. Alibonke igama likaJesu. Kungenziwa konke okunye, but kunezinto ezingama ezingundoqo. Esingadingo nokuthi mufundisa ngaso uvuthe ngoba zigarantiwe. Engadingi nokuthi uma uzipresenta uzama ukuimpress abantu ngoba zigarantiwe. Surely believed among us. Now, uthi kuPaul kuTimothy ke, take the very same things uzidlulisele kwabathembekileyo. Each and every generation idinga abantu abathi singashumayela sonke kodwa singathembeki sonke. Akubona bonke abantu abashumayelayo who are faithful servants. Inkosi ayosho ekugcineni makuphela yonke into ithi, well done faithful servant. I will be faithful overnight. Njengoba ngila ngisebenzela ufaithful servant at the end of the day, ngisebenzela uwell done, hayi imali, hayi udumo, ngisebenzela uwell done faithful servant. Glory to God. Now God is looking for faithful men, not dynamic preachers, not miracle workers, but is looking for faithful men. Kuyenzeka abantu bawe obizweni. Baqhubeke bashumayele bewile kwi calling. Enye ama sign eshukuthi ngiwile kwi assignment. Enginikezwe uNkulunkulu ukushintsha kwe motive yami as I'm working. Baba uNkulunkulu kathatha ukuthi ngiyashumayela. Uthatha why? Why are you doing what you are doing? The motive. Not what you are doing, but the why part of it. Why? So, kuyenzeka ke ngishumayele sengiwile. Kuyaweka obizweni. Abantu abayi kuphela emseni bawa naso obizweni. So his signing is a change of motive. Into engiyenzayo is no longer for God to be glorified. Angisasebenzi as the one who is sent. Angisasebenzi as the one who is sent by God. Njengomuntu okulindelekile ukuthi a report at the end of the day. Alibonge igama leNkosi. Now we're saying each and every generation, God is looking for a faithful man who will pass things that must not change. Now when I mabekala bengena kwi local church yokuqala kwi first century mawuqala umsebenzi kusindiswa 3000 ibandla liyanda liba 3120 mabefika eJerusalem ngitheke. Abapostoli, there were things that they were priority excellence in God. Mabe figa nje, lithi iBhayibheli, they devoted themselves to the apostles' doctrine, not sermons. Doctrine. Something that sustains the church. Doctrine is one of those things as a priority. Abatanga besindiswa waseke announce ukuthi hayi so bane miracle night. No, they devoted themselves to the apostles' doctrine. Ibandla ke lika Jesu la South Africa liye lakhula ngokwanda. La ngakhula ngokujula. Sibaningi kodwa we are not, we have never grown in depth. Why? God is missing faithful men. Okuzothi mabesindiswa abantu sibekwe isekele. Sibekwe isekele. Singahambi novuthane olungavuthiwe. Sibekwe isisekelo. Right. Leli gama lika faithful, it is all about a strong sense of commitment. Ulento. Alibonge igama lika Jesu oyibizelweyo. Now, abantu ababizwe uNkulunkulu ke as stewards, they are stewards, ngabaphathiswa. Praise God. So, if you are a steward must be faithful and trustworthy. Ngezinto uNkulunkulu akentruste ngazo. Now, I'm a steward. They don't do things to impress, but they do things to impact. We need to impact our people, impact our generation, ngezinto ezingeguquki, ezi timeless. Glory to Jesus. That each and every generation of Christianity must receive those things as they are.
ukuthi iBhayibheli indaba zafika endlebeni zebandla eJerusalem kwathunywa uPeter noJohn. Glory to Jesus. Hallelujah. Ithi iBhayibheli ngoba base betholile ubhaphathiso lwamanzi. Now into esisele manje ilento yokuthi bathola ubhaphathiso lukamoya. Kunezinto ngamele ishintshe. Abantu mabesindiswa, step number 2, they must be baptized by the power. Glory to Jesus. Ungakhulumi ngelimi ezingamakhelwane. Bathi sebegcwele umoya. Bakaza bakhuluma ngelimi ezintsha. Umoya ingcwele ebanika ukuphimisela. Uyakunikwa awukuthathi kumakhelwane. Yakunikwa, have your own utterances. Ngoba ikhulisiwe indaba.
Ake sithi ngegama lika Jesu. Izinto ezizwe kimi Timothy. Into ezizwe kimi. Ungayishintshi. Kufuneka abantu abazothembeka bangayishintshi ibandla leli bangalimotivate. Balinikeza izinto ezingeguquke.
Banikeza izinto that are most surely believed among us. Izinto that sustains the church of the living God. Take the very same things, Timothy, and pass it to the next generation. Nabantu abathembekile. Nabo futhi ababa namandla okuyithatha bayidlulise kwabanye.
Faithful man. Biblical qualifications of faithful men. Who are those people? Then I'm going to sit down. Now, I'll just give you the marks. Biblical marks of faithful men. Number one, those people, they are called and separated. Called and separated. Baningi ababiziwe kodwa bayifiwe aba separated. Ithi iBhayibheli ku Acts chapter 13, Zenzo 13, a special verse number 2. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me." Separate to me. Ngahlukaniseleni. Separate to me. Before nje bazoqala basebenze, they must be separated. They must live a life that is set apart for God. Glory to Jesus. Now, separate to me, not to people. Ungabu umuntu wabantu mawuzothembeka kule nto. Separate to me. Separate to me, not even to your denomination. Faithful man, akubona abantu ababizwe isonto abakhonza kulo. Laba promoter la to write ungaba umfundisi wethu. No, not those people. People who have heard from God. And they are fana uthi ula kuleli qawe lakho ube separated to God. You must be separated to him in order to work for him. Yes, but separation is not unto God. Invitations. We are not separated unto God. Fanwas would now be zoning the house of Telavos of Shumai Luma Pindu men. Because we are not separated to people. but you are separated to God. So these people, faithful men, were speaking about people who are cold and separated. Number two, these people, they've got a sound doctrine. Abafuniseli, bayazi indaba yibhethe. Sound doctrine. Two, sound character. Sound character. Uthi uPaul uTimothy, yima kuloko okufundisiwe bese wazi futhi ukuthi ukuthathe kubani. Athi ziqaphele wena nesifundiso sakho. Ungashumayela ungayiqapheli. Your doctrine must be in line with your character. Those are faithful men. Hayibo! Sikhuluma ngabathembekileyo. Those are faithful men. Abangakhomba indlela abangayihambiyo. Sound character. 2 Timothy 3:10. Uthi, but you have carefully followed my doctrine. Number one. Two, manner of life. Awulandelanga nje kuphela isifundo sami mfana kodwa uphinde walandela the manner of life, the way I behave myself. Bathingeke Paul bayinsuku zokugcina abazothi bantu abasebaba abasengama new convert, if ningakabi clear ngo Jesu, follow me for I follow Christ. Abazoba bold ukuthi ngilandeleni ngoba manilandela mina, nilandela umuntu who is heading on the right direction. I am following Christ. Can you say that to your people? Can you say that? Follow me in my marriage life. Follow me in my social life. Praise God. Hallelujah. Ngoba noma sengehlile pulpit ngilandela uChrist. Follow me, for I follow Christ. Nomshado wami, follow Christ. Angishumayeli ngibuye ngicegise uzipho. Awana ndokushumayela ukhalo lulula. Inkinga enkulu esibhekene nayo. Ingakho siyibandla elipowerless. This is only the holiness that will attract the anointing. You can pray. If there is no anointing, noma ungazila ukudla ilambisa. If there is no holiness, I mean to say, ilambisa. Holiness attract the anointing. Ingakho uSamson esesebungcweleni as umnaziri kaNkulunkulu, the anointing remains. But mhlawa mesapha ugcobo lwathutha. Wathi ngizawuvuka njengemihla. Ngamanye amagama ngizohamba nge-experience. Engazi ukuthi uNkulunkulu usesukile kuyena. Wabathandekayo. Ngiyayithanda le nto yokuthi uMoses uma ngabe ehla entabeni after 40 days and 40 nights. Wayengazi uMoses, wayengazi ukuthi glory phe kwakhe kwakwazi abantu. Ngiyakuthanda ukungazi kukaMoses. Ungazi engakuthanda kaSamson. Wayengazi uSamson ukuthi uNkulunkulu usukile kuyena. Kanti uMoses wayengazi ukuthi glory phe kwakhe. Kungono ubungazi ukuthi you are anointed kunokungazi ukuthi ingoma lisukile. Glory to God. Hallelujah. Yes. Washa abantu bathi uyasithopha. Kungono ungazi ukuthi ngembethe kunokungazi ukuthi ingubo isisukile. Sound character. Take heed of yourself and to the doctrine. Praise the Lord. Now, if you are called by God to stand in an office, it's either you are a prophet, evangelist, pastor, apostle. If you are called by God to stand in an office, the office demands respect. So that people will respect the office that you are in. We've got many men and women of God who are careless, yet they operate in the office. Uthi uNkulunkulu la sengizohlala phansi. Mabehlukaniso Barnabas no Saul. Kuthiwa ke abaye emsebenzini. Baye kuphi? Abaye le kumathayi. Bayemsebenzini. God is looking for workers. God is looking for workers. Glory to God. And okunye kubalekile lapha ongama marks of faithful men ukuthi labantu they are not selling the truth. But they buy the truth. They are not selling the truth. They buy the truth. Webazalwane, into yokubizwa uNkulunkulu iyafelwa. Kunekhadi lapho kushumayela khona ungazi bazobuya nikusasa ngoba uthathe wayihlanza inhliziyo kaNkulunkulu. Mbona bebuya uthe inkosi ngiyabonga. Ngoba uvele wayihlanza njengoba injalo. Yazi lezi nsuku bathandekayo, kufuneka nje abantu ababizwe genuinely. Hayi ama impressionist. The last one, they don't preach for self gain. Thando Philip. Paul mayele balobela base Philip 1 verse 15. And 18. Uthi ngithande nge-PTP. Uthi it is true that there are some who preach Christ out of competition and controversy. Uthi those who preach Christ with ambition and competition are insincere. Here is a danger of competition. Kubantu ababizwa uNkulunkulu. Yiyo le competition eyenze abanye bethu ba diverta baya kuma altars because they want to meet the standard. Ngamukutshela amahamente ukuthi akusesona isikhathi leso ukuthi uhambe uyihloma noma phi ngoba iskat less some altars. Yes, abanye they can preach heaven down kanti before beze la bakhothwa zenyoka labaya banamakamera angangenwa umuntu. Bazalwane senhlala phansi. God is looking for faithful men. Ayi noma ngasavuthanga nje senhlala phansi impendlala phansi manje. Abantu abazokwazi ukuthi pass on izinto ongamele zibe diluted. Now, fanele beshoke ukuthi the hand of the Lord is upon you. Uthi uJesu mayezoqala iministry yakhe ngena nje for the first time esinagogeni. Moya kaJehova uphezu kwami. Ngokuba inkosi ingcobile. Inkosi mayingcobile, ingcobele to preach the gospel to the poor. You will never lack direction with the anointing. Umi anointing iphezu kwakho, it will give you direction. He has anointed me to do this. The Lord has anointed me. Yinkosi.
inkosi egcoba abantu asigcobani webazalwane sigcotshwa inkosi ngingayi-afema nje kuphela during ordination into ephezu kwakho kodwa anqala into entsha phe kwakho sigcoba abagcotshiwe the hand of the Lord is upon me he has anointed me the Lord is the one who anoint people noma sibagcoba sigcoba abagcotshiwe asiqala into engekho siafama into ekhona ukuthi inkosi unomunwe kaJehova la the hand of the Lord is upon me he has anointed me to preach the gospel to the poor dry bones may be dry but once kwangena umprophet osandla sikaJehova siphezu kwakhe the process of restoration is a must ngegama lika Jesu uthi ngaprofetha njengalokhu ngiyaliwe as I prophesy bone to bone alibonga igama lika Jesu if you work isandla senkosi siphey kwakho you will transform people you will never inform them ngetheology onayo but into yakho izohamba ne power of transformation thatha lezo zinto uyinikeza abathembekile God bless you.